Wacho ni kaluo wane mwayudo ber moloyo kata mana gwenge moka moka, ahinya nyaka luore kod lemo pok mag sirkal.
Adiera adiera chutho Sharon, pod adwa nawachi ni William Ruto kaka president mar Kenya has always meant well for the great people of Nyanza. From the word go, ne wang'iye gi chien kapod wan e tok Raila Amollo Odinga kaka pod wan sani. To ne wang'eyo ni Ruto ne ng'iyowa gi wang' maber. Onjelo jagot no kane oyudo thuolo mar mondo mi obed ker marwa, ineno kupongo yiero wuodwa mondo obed komanda mar the armed mar jolweny. Ochako yiero wuodwa mondo obed PS Raymond Amollo. Ochako yiero wuod Asembo ka mondo obed in ICT. Mago gik mane pok otimre kata ne sirikande mokalo mane waneno ni wapako nyaka Uhuru ni rais. Wan koni wang'iyo Uhuru ka wuondowa ni pala nindo gatuyo. Koro en wang'ni ka koro okego nea ochung' mwachung' e toke to en e system. System no wadhi adhiya minyadhero koro William ochung' riege miero gi gogajre godhi kako dhi. Lakini kane William odonjo waduogo waparo hera mane en gi kinde gi Amollo wuon oganda kochakre kata na 2007. Naneno kaka no fight matek vera ilo bedo nyaka prime minister, which is a true story. Kik wawuondre because no yudo ka wan joma dongo. But kata sani, ineno ka jok manoko kuongo donje sirikal. Mundo mi nge, ni ng'ama Ruto ng'iyo kaka his political father, en Raila Amollo Odinga. Jok manokuongo dhi e UDA ka, eke jomog mi wazibu, onge kata chiel. Nyiso ni a political mentor mar Ruto, en wuon wamiluongo Raila Amollo Odinga. To bende king'iyo, Raila no emosegabedo ka kende ni solution to every government. Because kata king'iyo kata all the way from handshake, handshake manotimre kinde Kibaki ka piny koro wang' kweno bedo. Kendo nyoro building bridges initiative e kinde go Uhuru bende wecho dhi maber. Sani koro ero iluongo ni bipartisan approach. Kama koro waamua ni sirikal te, koro dhano forget their political agenda to choose Kenya mondo mi obede mbele. Omiyo an duto kang'iyo ga my political mentor and political father, the greatest of them all, en Raila Amollo Odinga. Because Raila mineno ni, en ng'at ma ose hini Kenya kae, en ng'at ma ose manya ka, ose golo nyaka ringe dom. I don't want to appreciate the effort my young people ose bedo katim. But we cannot fight beyond kata Raila Amollo Odinga ose fight ne Kenya. Sani wan gi devolution kata na uo ndine beni onge government di koran jobless. I would have been joining most of my youths. Mabende currently are struggling to make things work. Ine ano kati ibe mwiki mwata yon mwiki mwiki mwiki. Ani koro wani mwiki mwiki mwiki. Kairi wan wan wai shi mwiki mwiki mwika. Wati ye gwen wan. Nyiso ni ya komuti yomatek mwiki lo devolution. Ni koro tuko loko nyati ka nyati tuke dorgi kendo wanya lo gwen gero gwen kwa. But
nyira makende nwongu
mwanyi swini. Sani political antagonism kik bedi elu nyang. Sani wadwaro ni seche mo wadwa outshine di wa outshine mana jo wadwa e weche development mo nyalo kelo ni jo. Sani omiji waziri jomoko nitie public service nitie jok mabende dhi tije mamoko. Wadwaro ni kata ko mi mana tich mari yuecho. Kibedi
ni mtu mare mole yo
jo yuecho. Kemano sendi.